uku kwezi ndashaka guhemba abantu bose bamvuze kuko ntabwo biba byoroshye gusiga ibibazo byawe ukajya kuvuga iby'abandi.
What the fuck was that?